hii ni administration fee yangu kwa manager. Hakuna cha bure.
I hope client wako ajui kumwambia.
Hai, msimuibi. Hii ni commission yangu tu na anajua missing chip. Uko sawa? Na kumeboeka.
Niko sawa Mwende.
Sawa.
Fight na Babylon. Acha ku